Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go.
Amechachishwa.
Maboyo wanaumia.
Wanaumia
maana.
Aja pana men side moja ni moto.
Inatakaga hivyo. Inatakaga hivyo. Yeye iko sawa. Sio
anakuja kudanganya watu. Alafu anaenda.
Anakuja kudanganya watu mauongo tutawafanyia. Wote tutatengeneza kuzungumza majibu jana majoo.
Hakuna job.